Looking back on all the time we spent together, you ought to know right now if you wanna be my lover. Wanna be that lover. Wanna be that lover. La da da di da 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 di da 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 da